hagira umubaza atari ko aba ngo aya ngo ke ngo nibyo ngo ntabwo zikwiye kuba ziriho ngo ariko ukuntu bazifunga se buvuga iki honestly what it's no longer what now it has become how the ukuntu bagomba kuba bembereza eh ugiswahili kubembereza you oh my god mazibi ntibigira ikitangaza ntibigira umukene ntibigira umukire ntibigira utagiye mu ishuri ntibigira waminuje bose baragenda mwese mukaba kimwe ubuse twarozwe kungana iki twarozwe kungana iki ariko si mwemwirirwa mutubwira hano ko imbere y'Imana twese turi kimwe tungana si imbere y'Imana turasumbana hari usumba undi kuki haboneka uza abwira abantu ati jye nigeze ntya mu gitondo numva ijwi kandi ndamenya ngo niryo atarambwira ngo Imana ibonekera wowe gusa kubera iki kitabonekera n'abandi ariko kandi iyo ukubonekeye ikubonekera ngo ugende ubikoreshe kwica abantu cyangwa kubeshya abantu bambura ibyabo ya nakubonekeye rwose I would be interested message nziza yaguhaye tugirira neza twese iyo se wayanga ninde ariko ubonekerwa ujye kuroha abantu gusa ubonekerwa ubabwira ko badakwiriye kurya ubonekerwa ko badakwiriye kugira gutya ubonekerwa ko badakwiye kwivuza ubonekerwa ubabwira ngo ukavuga ngo watumwe nande watumwe ibyo ngibyo ninde usibye n'Imana n'umuntu muzima ko atabituma ngo bajye kubikora umuntu muzima ntiyatuma undi ngo ajye gukora ibintu nk'ibyo noneho washyizeho wongereho ko watumwe n'Imana ikindi rero kiva mu confusion ihari abantu bagatinya guhakanya umuntu ukora ibintu bibi nk'ibyo cyangwa utanga ubutumwa butari bwo kubera ko yishyiramo ngo mbikoze naba mpakanyije Imana kuko byakozwe mu izina ry'Imana nabihakanyane no but the first thing you must understand ko bitakozwe mu izina ry'Imana byakozwe ni a fool just a fool a criminal actually if you are a criminal if you are a fool you can't act in the name of the powers that we want to believe in you can't so haraba bikora rero ababijyamo bakabikora haraba bikurikira then hari natwe twese tutabirimo tutabikurikira ariko twiteguye kwirebera hirya ngo bibe bikomeze bibe ubwo se urabikira na uri kimwe n'ababandika iyo warebye hirya ngo bibe uvuga uti ni ukuvuga kwanza ko ubona ko atari byo ariko bigasa nk'aho nta ntege ufite zo kubihakanya ngo uvuge ngo ntabwo bikwiriye kuba bikwiriye kuba turabizi hari mu buryo bw'amadini hari mu buryo bwa politiki hari mu buryo bw'umuco turabizi byose turabizi tuzi bikwiriye kuba bikorwa mu bantu kuki atari byo dukurikiza abantu barihisha inyuma Imana gukora amarorero mukabihorera mwatanze impression nk'aho mu Rwanda urwanda rwahagurutse rurwanya kwemera rurwanya madini rurwanya ibintu ubona biba byandikwa rwose niba mbona bikora mwibwira ngo hariho utera ubwoba hariho mubwira intimidation wapi kabisa ibyo murabizi kandi mucishe make ukora ibintu bizima bizwi abantu bazima bakora igihugu gishaka kwiyubaka gikora society nyarwanda ntabwo mwayihindura ikintu mujyaho mugatobanga mukagaragura twagaraguwe bihagije nta kundi kugaragurwa dushaka abanyarwanda baragaraguwe bihagije ibiba handi mu bindi bihugu bisa n'ibyo cyangwa biri hanyuma y'ibyo ibyo birabareba ntimuzabinzaneho nabi banyiri ibyo ngibyo mubibarekere murumva ibyo ntabwo niba mushaka guhangana muri ibyo mube mwiteguye ariko njye nditeguye aba bantu birirwa nanjye mu nshingano Imana yampaye nanjye iri ku ruhande rwanjye nanjye ndabizi niyo mpamvu ya ndirimbo ndandambara ndandambara yadutera ubwoba cyane cyane ibingibi rero ngo bagira batya bagasakuza ngo bazi ngo abantu bahanze ngo baravuga ngo u Rwanda barushyira ku rutonde rw'ibimeze aho tugeze hase hari ubwo twigeze bitaba bihari twabanye nabyo tuzabana nabyo abadashaka ko tuva muri ariya mateka badushyizemo na mbere hose ngo dutere imbere barahari turabazi tubana nabo ariko ibyo tubihanagure vuba na bwangu niyo mpamvu rero kugerageza gufasha ntibikemura ikibazo cyose kugerageza gufasha ibintu byose bigira uburyo gabinyuramo ushaka gushinga idini rijyanye n'ukuntu wowe sinzi ukuntu uteye igitangaza ariko nibyo ushaka gukora ariko kugira ngo ubikore ukwiriye kubanza ukabyemererwa hari ibintu umuntu areba hari n'aba bandi bavuze nabwo mbona bifitemo confusion bakandika ngo kuyobora idini cyangwa ngo ugomba kuba ufite diplome cyangwa imeze aba bafite za diplome nabo barimo abakora nk'ibyo ntaho bihuriye na diplome ni imiterere ubwayo ku buryo bwose bw'ikintu uvuga ushaka kubaka niba ari idini ushaka kubaka ibyuzuza bijyanye n'ibyemewe muri sosiyete cyangwa amategeko ayigenga birumvikana ariko kujyaho ubuntu wese ashakiye akabi kandi niba wanabikoraga reka tuvuge iyo wemera rwose uburenganzira bwawe nta n'uwaza kuza kukubaza impamvu wemera cyangwa icyo wemera ariko ibikorwa ibyo ari byo byose byaba bishingiye ku byo wemera cyangwa iki bigira ingaruka ku bandi bantu izo ngaruka iyo atari nziza aho ngaho hari akabazo niyo mpamvu rero ako kabazo gakemurwa nuko ubanza ukuzuza ibyangombwa bivuga ngo ugiye gukora ibi n'ibi aho kujya kwigisha gusenya kugira ngo ibyo ushaka byose ntabwo bishoboka ntabwo twabikwemerera ni ushaka no gushinga idini riguha amafaranga kubera ko ushaka amafaranga nibyo navugaga mu nteko ubushize abantu bazabyiga neza turebe niba nta yindi denge irimo ubuntu tuyagabana ugomba kwishyura hari amategeko ariho y'ibijyanye n'umutungo winjiza incomes n'iki ubwo abantu bazabisuzuma niba ibyo wigisha ari bizima ibyo wabinyuzemo ariko ubikoresha umutungo wawe bwite ushaka gukira unyuze muri iyo nzira ibizima twabyihorera ariko iby'amafaranga nabyo tukabisuzuma tugashaka uko byagenda ntabwo ikibabaje kindi ariko ibyo nabyo ni ibintu birebire sindi bubitindeho ibi mureba by'aya madini ameze atyo ari aho akoreye ibintu mu bikaragira akenshi yigisha buri kintu cyose nta kizima nta kibi nta bimwe njye kubera rwa ruhande rwanjye rwa politiki ndashimira cyane ubutumire bwo kuza kuba hamwe namwe uyu munsi muri iki gikorwa cyo gusangira no gushima uko mwabiteguye ndashimira kandi abayobozi bose bari hano mu nzego zitandukanye ariko cyane cyane Rwanda Leaders Fellowship mudutegurira umunsi nk'uyu ndishimye rero kuza kuba ndi kumwe namwe kandi
ngombonereho no mwanya byagiye bivugwa wo kubashimira ibihe bitari bya kera twanyuzemo biganisha mu bindi bikorwa ubu ndavuga ibikorwa bya politiki ibikorwa byo kuyobora ibikorwa by'amajyambere ari byo twanyuzemo igihe cy'amatora mwarakoze cyane byagenze neza ko twabibonye ndetse ku buryo budasanzwe bituma n'abantu benshi babitangarira ariko bifite iyo mpamvu nyine yo kuba byaragenze neza cyane abandi baho bitagenda neza cyangwa batanabona ko bizaba ubwo niyo mpamvu batangara ibyo rero nabyo ubwabyo ni biganisha mwihariko uko navuga cyangwa bya bindi abantu bagiye bita by'ubudasa bw'u Rwanda buri gihugu gifite wenda ibihugu byinshi bigira ubudasa bwabyo u Rwanda rufite ubudasa ku bintu byinshi ari amateka twanyuzemo n'amabi burya nabyo nabyo bifite uko biduha umwihariko kuko abantu batureba ariko noneho uko twavuye muri aya mateka byabaye iyindi mpamvu y'ubudasa bundi noneho abantu bashobora dufite amashusho abiri ishusho ya mbere y'amateka mabi cyane pe tukagira n'ishusho ya kabiri y'ukuntu abantu bashobora kuva muri ayo mateka no kuyahindura ayo mabi cyane urebye turi urugero rw'ibintu bibiri biranga umuntu humanity human beings kimwe ni cyerekana ukuntu abantu bashobora gukora amahano bashobora kuba babi cyane bakora ibintu ubundi bitari bikwiye kuba biba ku rundi ruhande u Rwanda rwabaye urugero rwerekana nanone ukuntu umuntu ashobora kuva mu bintu bibi cyane yagizemo uruhare agakora ibyiza bitangaza abantu dufite umwihariko rero w'ayo mateka abiri azaturanga igihe cyose ariko nizera ko amasomo yavuye mu bibi byo umuntu ashobora gukora azatuma dukomeza inzira yo gukora no kugaragaza ibyo umuntu ashoboye gukora bizima akaba ari byo bihoraho kurusha gusubira mu mateka yacu ibyo bikiraho rero ndagaruka ku mpamvu yaduhurije hano yogushima ndabigerageza kubivuga mu bundi buryo bitanyuranije cyane n'ibyo twagejejweho gushima mbishyize mu rurimi rw'amahanga gushima none ndaza kubigarukaho gushima cannot be an end in itself ntabwo wabigira umuco umuhango yo gushima gusa ugomba kugira icyo ushimira kandi ufitemo uruhare wari ugushima gusa ngo ikikugwiriye utari uzi n'aho kivuye cyangwa utakoreye urashimye n'ibyo wakoreye washyizemo imbaraga bikagira umusaruro uvamo urashimye nibyo ariko ndashaka kugira ngo twumve ko gushima ndaza no kubigerageza kubihuza n'izindi nyigisho gushima ntabwo ari gushima gusa gushima harimo no kubihuza mu kinyarwanda ijambo nkunda ryitwa kunyurwa wanyuzwe kunyurwa no kuvuga ngo byujuje ibyangombwa byose watekerezaga cyangwa wifuzaga ku kintu runaka anyuzwe ese n'abakire reka tuvuge iyo ufite umutungo ariko muri uwo mutungo uranyuzwe umutungo uguhaye ubuzima bwiza bwiza bitari kuba ufite buri kintu cyose ukeneye ariko n'umutima muri wowe uranyuzwe nicyo ubereye nicyo washakaga nicyo ugezeho ntabwo mujya mwumva ntimuzi abantu b'abakire bakira bakaminuza bafite ikintu bashaka cyose baragifite ariko bwajya gucya ubajya mu gitondo ukajya kumva ngo bamusanze mu mugozi yimanitse yimanikira iki ko yari afite byose umugozi wishyizemo suicide uriyishe wiyishe kubera iki ko ari ubifite byose ariko ibyo yari afite byose ni bya bindi tubona byinshi abantu ndetse kenshi barangamira ariko bitavuze ko hari mu buzima bunyuze hari icyari kibuze ndetse bya bindi byose byagize bihinduka ubusa umuntu arimanika ni ukuvuga rero ngo gushima ni ugushimira tubikore mu buryo twumva tunyuzwe mu byo dushimira reka njye mu mateka na politiki n'ibindi bivanye kuko yewe umurimo wanjye ntabwo ari ukwigisha ivanjiri cyangwa iki nubwo ntacyo mfa nabyo ariko sibyo nshinzwe hari ababishinzwe ariko ubu no mwanya wo kuganira reka tuganire mu mateka y'abantu societies hari ibintu byinshi hariho idini imyemerere kwemera mu madini hari no kwemera gusa ni buryo bwa organization idini politiki niyo nshinzwe hari na culture umuco w'abantu idini politiki n'umuco w'abantu buri kimwe ifite umwihariko wacyo n'icyo gitanga ndetse henshi ntabwo ibintu biba byuzuye ibi byo navuze uko ari bitatu bidahujwe udafashe imyemerere y'idini ufata imyemerere ya politiki ushyiremo imyemerere y'umuco iyo utabihuje hari ikibuzemo ushobora no kutabihuza wenda ariko ukagera aho ugera ariko ntugera hafi n'ijana ku ijana ishobora kuba hasi bigomba guhura rero idini dutanze n'urugero rw'u Rwanda ibyo byombi uko ari bitatu bifite uko byongeye biratwubaka yubaka u Rwanda rwasenyutse ruka hafi kuzimira kugira ngo u Rwanda rugaruke rubeho tube tugeze aho tugeze ubu n'ibyo bintu bitatu twafatanije kugira ngo aho tugeze niba ari heza uko twabifatanyije ubwo byari byiza iyo tutabifatanya neza ntabwo tuba tugeze aho tugeze idini yigisha abantu yigisha umuco mwiza idini ubundi iyo idini rikurikijwe neza ikoreshejwe neza rikwiye kuba ritanga cyangwa rigira cyangwa riha abantu moral authority rigira moral authority ku buryo ibintu bijyanye na morals idini ryafasha idini rirafasha the spiritual part the spiritual aspect irafasha ndetse no muri stabilite y'abantu umuntu cyangwa sosiyete politics gatanga uburyo amategeko polisi bigafata bigafasha byubakira byongera hahandi kuri moral authority ku buryo noneho abantu bagira ikibarinda mu mutekano bakwiye kuba bafite the spiritual the politics biruzuzanya pe kuburyo hanyuma rero umuco wacu na usanzwe ndetse navuga ko njye kuvuga ngo waje imbere y'idini idini mvuga ubwo ni irishya nyine kuko ibi byinshi twigisha ntabwo byari bisanzwe mu muco wacu hari hasanzwemo ibindi bisa nabyo ariko ntabwo ndi bubitindeho kuko ni debate ndende hari ibyabaye bitubwira ko ibyo twasengaga ibyo twumvaga uko twabikoraga ibyo ni iby'abantu bafite ikibazo mu miterere y'amajyambere turabyemera biriya bindi tubemera bunguri rwose nta mpaka mbifiteho nta n'iyo ndi butere ndivugira gusa ariko njye ndashaka kuvuga kwemera n'umuco na politiki ndavuga uko mbitekereza ariko hari undi muco indi aspekti y'umuco umuco usibye ku bijyana n'idini wageragamo nyine kirazira kirazira iyo ngiyo irenze idini idini ryariho ubwo cyangwa iryaje nyuma kirazira harimo kirazira kirazira ijyana na de moral aspect abantu bashaka kubaho bibabereye ukuntu batandukanye twebwe nk'u Rwanda rero dufite ubundi hari ibihugu bindi murabizi bigira politiki n'idini biravanze hari ibihugu bimeze gutyo bivanze idini rikaba na politiki kavanga ndetse hakabamo n'ibindi bishingira ku muco n'idini bikaba ari ikintu kimwe ibyo murabizi nirwo mvuga amazina murabizi muri Aziya murabizi n'ahandi muri Amerika cyangwa y'Amajyepfo n'ahandi bikavanga cyane cyane ariko muri Aziya aho idini rivanga n'umuco ndetse rikagira influence kuri politiki ariko twa hano mu Rwanda uko mbizi bifite uko byuzuzanya ariko bifite uko bitandukanye politiki n'idini biruzuzanya ariko si bimwe ntibyinjiranyamo cyane buryo niyo mpamvu secular states zitanga izo freedoms zo kubivanga cyangwa kubitandukanya it's not a question of the extent aho bigera bivangwa cyangwa aho bigera bitandukanywa na ndashaka gushingira kuri ibi nkababwira ko tutitonze ngo tumenye urwo ruvange rw'ibyo bintu byiza undi cyangwa se bikwiye kuba biduha ibintu byiza twisanga mu kibazo cyangwa se tuzisanga mu kibazo ibintu byabaye byose byaterewe hejuru gusa bikajya ntagire umurongo dukurikiza ntihagire imyumvire itugarura tubwira ngo ariko twakabije twarengeje igipimo mu byo twakoraga buriya no muri politiki amateka yacu navugaga abantu bagiye muri politiki barenze igipimo niho habaye extremism yavuyemo ibibazo twagize ni ukurenza igipimo ni kujyaho politiki ikaba anything icyo ari cyo cyose ntibe politiki ifite umurongo igenderaho ubereye abantu n'idini uritwaye ukarenza igipimo kwemera ukarenza igipimo urajya mu kibazo byanze bikunze ndetse n'umuco uwugundiriye cyane ukavuga ko nta gice cy'umuco kigomba guhinduka urajya mu kibazo byombi ko ari bitatu buri kimwe cyagutera ikibazo ndetse ubihuje uko ari bitatu mu buryo butagiraho bigarukira biragutera ikibazo byanze bikunze Now, bigenda biterewe reka njye mbagire n'inama nkunda koroshya ibintu ubundi hari ubwo twikomereza ibintu ibi byose mvuga kwaba gushima kwaba politiki kwaba umuco kwaba iki keep it simple ubyoroshye byoroshye birakubera byiza birakorohera bigukorere neza ugera aho ushaka ariko nubikomeza ukabizanamo ibintu na politiki nuko keep it simple politics keeping it simple ni ukuvuga ngo ariko ikigirira neza umuturage ni ikihe simple si simple muha amazi arashaka amazi muhe isuka yihingire muhe butaka muhe isoko zagurisha mibye keep it simple mbere yo kumutwara ku kwezi cyangwa kuwindi nyenyeri banzureke keep it simple banzu muhe ibyo hanyuma nabibona aragera ahandi hose ashaka first keep it simple icyo ari cyo cyose ariko uyoborwe n'umutima muzima ugomba kugira umutima muzima urabizi burya ngira ngo mugomba kuba muzi itandukaniro ry'ubukene n'ubutinde mushaka kuba mutabizi ubukene ni ukuba udafite ibintu biri basic ibintu ukeneye ariko ibyo
ukabyemera uko bimeze ugashaka uko bivamo ukabushakisha uko bivamo ariko ubutindi nuko ubu birimo ukabigeramo n'umutima mubi nyano wabaye umutindi nubwo bukene ntuzabuvamo yo umutindi ariko rero n'abatindi n'abakire baba batindi murabizi pe umukire b'umutindi ubwo bwa bukire ntacyo bunamumariye mu mico yacu rero iteka mu bye bidukora ibyo ari byo byose tujye twirinda ubutindi uburiganya waba umukire waba umukene irinde ubutindi n'uburiganya reka ngere mugomba kuba mubitegereje kandi ndabizi reka ngere ku kintu nacyo mu byo nshaka kuganira namwe cy'ingenzi ibintu biheruka muri iyi minsi ishize mwarabibonye biri mu social media biri ahantu hose biri mu kibi bijyanye no gufunga insengero no byaragiye bijya hanze biba nk'icyateye u Rwanda nuzi hari ubwo muribuka igihe twigeze kugira mu kinyarwanda bayita iki rockasts inzige byari byanyibagiye inzige zigatera u Rwanda abantu tugashakisha ko turwana n'inzige birangiza imyaka ibyo nabo byarazamutse biba nk'aho u Rwanda rwatewe n'inzige kubera iki ariko ibyo byose mvuga hari ibice bitatu mbibaraho mbere y'uko nkomeza kubisobanura igice cya mbere naho byaturutse naba birimo abo byakomotseho aba kabiri n'ababiyobotse babijyamo aba gatatu yewe ndetse hari n'aba kane ariko aba gatatu n'ababirebereye gusa barabireba wenda bo ntibabirimo barabirebera biba ntihagira n'ugira icyo abivugaho bikomeza bityo kuki umuntu atagira icyo abivugaho uwo ari we wese ngo abaze ashyireho agire ikibazo aba kane rero ni ba bandi nigeze kuvuga bari muri politiki nkanjye abayobozi b'igihugu muri politiki bareba polisi bareba buri kintu cyose ibintu nk'ibi bibaho bikakubana kugera kuri ruriya rwego urihe ibiyobora ni ibiki uyobora ibiki uyobora abantu cyangwa n'izina wikoreye gusa ugendana ridafite icyo rivuze ndashaka kujya mu cyamage ariko ibintu bibi
kandi byigeze kuba n'ikindi gihe abantu turabiganira ndetse bisa nkaho bigiye gushyirwa mu buryo byarangiriye ngira ngo aho twabiganiriye cyangwa n'ibyo twemeje bikwiye gukorwa byarangiriyeho ntawabikurikiranye byakozweho gato bigira bityo birangije abayobozi turiryamira turisinzirira twese ubwo kandi abayobozi mvuga ntabwo ari abayobozi ba politiki gusa ndavuga n'abayobozi bo mu madini cyangwa n'indi myemerere nabo muri hano no kuri mwe no ku bayobozi muri leta n'ahandi ntabwo byari bikwiye kuba biba gusa bitagira ikibigarura mu buryo mwicaye aho ngaho ntabwo ari byo icyo mvuga rero ni iki kandi tujya tubiganira tukabivuga bigahita mu mvugo abantu bahita bigashira nimumbwire ukuntu buri wese aho azajya ashakira buri wese ubwo ndavuga buri wese ariko ntabwo ari abantu bake azajya avuga atari ku murabizi ati nakennye atariko hari uburyo umuntu ashobora gukora amafaranga butanavunnye n'ubuhezi bakicara ari babiri mukabwira umuntu ariko reka dushyireho idini turyite uko dushaka wowe uzajya wakira amaturo njyewe nzajya nigisha ibyo gusa bagatangira bakazerera mu bantu bagatangira bavuga ndetse bakabisiga ko byanaherewe umugisha kubera waje bageze batya barabonekerwa umuntu arababwira ati hari uburyo bwo gukora amafaranga ibyo nabyo bikitirirwa kubonekerwa bikajyaho abandi babyumvise cyangwa n'abandi babikeneye nabo bakabikora n'abandi bakabikora n'undi akabikora ibi mvuga murabizi ko biriho ko byabayeho ntabwo ari byo mpimbye nimushatse nanababwira n'amazina nabwira nti kanaka wa kanaka cyangwa nyirakanaka bimeze gutya ubu akajya mu gikari cyangwa agashandashandika ashyiraho igisharagati abantu bakajya baza ibyo bakora simbizi abandi hari byose birimo wenda ku inyungu z'amafaranga ariko hari n'ibindi utashobora no kumva niba binarimo n'inyungu z'amafaranga ariko bikorwa ukuntu uzi kubwira abantu ukajya mu bantu ukababwira ngo murabizi nimuze mujye munyoboke narabonekewe nabwiye ko bizagenda bityo mujye mwurira ibiti mujye mu mashami yabyo kubera ko igihe wazamutse ubwo uba uri hafi n'imana ubwo wazamutse wagiye ntabyo mpimba ndavuga ibiriho ibi barimo mwebwe mwari mukwiye kuba muzi cyangwa mu rwanya abandi bagashora abantu mu buvumiro buvumiro caves ngo mugende ni mugera iyo ngiyo kure wumva umwuka utangiye guhera ubwo nyine wa switchinze mu wundi mwuka bityo bigakorerwa abantu magana ibihumbi hirya no hino mu gihugu cyanyu muyoboye mwebwe baba b'amadini baba bo muri leta abandi byo ntarumva kandi koko niho navugiraga ko bya bindi bihuzwa abandi ngo hari abandi bafite ibintu bigisha abantu babwira ngo ni uguca karande guca karande ni ukuvuga ngo ni ugutandukanya imiryango ugatandukanya abana n'umuryango bagatandukanya rimwe na rimwe umugabo n'umugore ibyo byabaye hehe usibye ko niba hari n'ahandi byabaye hano mu byemerera igihugu ubu tuzasubiraga n'ahandi navugaga extremism y'ikintu icyo ari cyo cyose itera ikibazo tuzasubira hahandi hongere babwire abantu batubaze abantu barebare nibo begereye Imana kurusha twebwe bagufi abo dufite ikibazo ubu ni ukuvuga ngo batureba gutya nyine bakumva ko dukwiriye gupfa ko byabaye si kitabigarura ni iki muri aho mwemera ibintu nk'ibi mutekereza mutyo kitabigarura ni iki mwaje gushimira ibi ngibi mufite se mwaje gushimira iyo mico mwemereka bajyamo abantu bose bagahinduka ariko se ko nari nzi ko abantu twese imana nyine yaduhaye n'ubwonko dutekereza erega yaba uguhaye ngo nugire ikintu umuntu aguhe kubwira ikintu kibi cyangwa guha ikintu kibi uvuga uti ubanze ubaze koresha ubwonko unabaze uvuga uti ariko iki ibimbwira ni ibiki bimfitiye inyungu ki cyangwa bigufitiye inyungu ki ariko ntabwo ari ukugutamika ikintu cyose kamera byashoboka bite abantu bazima abantu banyuze mu bintu nk'ibyo mwanyuzemo abantu twanyuze mu bintu nk'ibyo twanyuzemo how do we entertain such a nonsense ubu turi abantu bari aho enesikama ene thug ene araza akadutwara mu byo yapanze atekereza tukamukurikira koko akababaro kanyu ntacyo kabamariye akababaro k'amateka ntacyo kabamariye wakwemera wahora uri uwo gushukwa gukoreshwa amarorerwa gusa wowe ugakurikirana ntubaza ntuvuga uti ariko ni ibiki ntunabigereranya n'ibyo wanyuzemo n'ibyo abawe banyuzemo n'ibyo abawe watakaje ngo uvuge uti
urwanda ntabwo kuko twavuze ibyiza by'urwanda rugeraho niki nibyo rwose turabyishimiye nyine kandi kugera no ku byinshi byinshi byiza ariko se duceceke ku bizaturimbura ibizarimbura n'ibyo biza turiho tugeraho mu biceceke mu biceceke nabikiti abantu abantu bamabandi baba bazi babayobore babatware erega ibi navuga bimaze kuvuga natanga agahingero hari abatakaje ubuzima muri ibyo hari abantu bapfa hari abantu bagwa muri ubwo buvumo hari abantu bagwa mu kubabwira ngo yaba afite indwara ntiyivuze uwo ngo azamuvura yabanje kwivura se nawe kwabarwaye ahubwo ukabyemera ukabyemera furu comes to you and tells you mfite ububasha nahawe n'Imana ndagukiza wabanje ukikiza wowe umerewe neza ujya gukora ibyo nyibyo how do you accept this nonsense you Rwandans honestly how do you entertain this rubbish how mwebwe bicaye hano mwebwe bayobozi how do you entertain it maze rero ubanza amateka yacu yaradusizemo imvune tutanazi tutumva ubanza turi tugomba kuba turi dufite depression hari muri society cyangwa ikituma abantu nabyo niba ari ikibazo tuzashakira umuti you can't be there to accept everything and anything You must question. You must say why, what, how. You good people of this God, we want to pray here every day. How do you disappoint God by just behaving like this? This is what you need to correct first. Ubwo rero njye mbona kuri social media ukabona byanditse ngo ntungu ibintu ngo bavuta abantu babireta itangiye gufunga ngo za church hagira umubaza atari ko abangwa ngo ke ngo nibyo ngo ntabwo zikwiye kuba ziriho ngo ariko ukuntu bazifunga se buvuga iki honestly what it's no longer what Now it has become how the ukuntu bagomba kuba bembereza eh mu giswahili kubembereza you oh my god maze ibi ntibigira ikitangaza ntibigira umukene ntibigira umukire ntibigira utagiye mu ishuri ntibigira waminuje bose baragenda mwese mukaba kimwe ubuse twarozwe kungana iki ariko simwe mwirirwa mutubwira hano ko imbere y'Imana twese turi kimwe tungana sibyo imbere y'Imana turasumbana
harusumbundi
kuki haboneka uzabwira abantu ati yewe ati je nigeze ntya mu gitondo numva ijwi kandi ndamenya ngo niryo atarambwira ngo imana ibonekera wowe gusa kubera iki kitabonekera n'abandi ariko kandi iyo ukubonekeye ikubonekera ngo ugende ubikoreshe kwica abantu cyangwa kubeshya abantu bambura ibyabo ya nakubonekeye rwose I would be interested message nziza yaguhaye tugirira neza twese iyo se wayanga ninde ariko ubonekerwa ujye kuroha abantu gusa ubonekerwa ubabwira ko badakwiriye kurya ubonekerwa ko badakwiriye kugira gutya ubonekerwa ko badakwiye kwivuza ubonekerwa ubabwira ngo ukavuga ngo watumwe nande watumye ibyo ngibyo ninde usibye n'Imana n'umuntu muzima ko tabituma ngo bajye kubikora umuntu muzima ntiyatuma undi ngo ajye gukora ibintu nk'ibyo noneho washyizeho wongereho ko watumwe n'Imana ikindi rero kiva mu confusion ihari abantu bagatinya guhakanya umuntu ukora ibintu bibi nk'ibyo cyangwa utanga ubutumwa butari bwo kubera ko yishyiramo ngo mbikoze naba mpakanyije Imana kuko byakozwe mu izina ry'Imana so nabihakanyane no but the first thing you must understand ko bitakozwe mu izina ry'Imana byakozwe ni a fool just a fool a criminal actually if you are a criminal if you are a fool you can't act in the name of the powers that we want to believe in. You can't. So hari ababikora rero ababijyamo bakabikora hari ababikurikira then hari natwe twese tutabirimo tutabikurikira ariko twiteguye kwirebera hirya ngo bibe bikomeze bibe ubwo se wowe urabikira nawe uri kimwe n'ababandika iyo warebye hirya ngo bibe uvuga uti ni ukuvuga kwanza ko ubona ko atari byo ariko bigasa nk'aho nta ntege ufite zo kubihakanya ngo uvuge ngo ntabwo bikwiriye kuba bikwiriye kuba turabizi hari mu buryo bw'amadini hari mu buryo bwa politiki hari mu buryo bw'umuco turabizi byose turabizi tuzi bikwiriye kuba bikorwa mu bantu kuki atari ibyo dukurikiza abantu barihisha inyuma Imana gukora amarorerwa mukabihorera mwatanze impression nk'aho mu Rwanda Rwanda rwahagurutse rurwanya kwemera rurwanya amadini rurwanya ibintu ubona biba byandikwa ariko niba munabikora mwibwira ngo hari uwo mutera ubwoba hari uwo mubwira intimidation wapi kabisa ibyo murabizi kandi mucishe make mukora ibintu bizima bizwi abantu bazima bakora igihugu gishaka kwiyubaka gikora society nyarwanda ntabwo mwayihindura ikintu
mujyeho mugatobanga mukagaragura twagaraguwe bihagije nta kundi kugaragurwa dushaka Abanyarwanda baragaraguwe bihagije bihagije ibi bahandi mu bindi bihugu bisa n'ibyo cyangwa biri hanyuma y'ibyo ibyo birabareba ntimuzabinzaneho nabyo banyiri ibyo ngibyo mubibarekere murumva ibyo ntabwo niba mushaka guhangana muri ibyo mube mwiteguye ariko njye nditeguye abantu birirwa ba nanjye mu nshingano Imana yampaye nanjye iri ku ruhande rwanjye nanjye ndabizi niyo mpamvu ya ndirimbo ndandambara ndandambara dutera ubwoba cyane cyane ibi ngibi ibi rero ngo bagira batya bagasakuza ngo bazi ngo abantu bahanze ngo baravuga ngo u Rwanda barushyira ku rutonde aho tugeze hase hari ubwo twigeze bitaba bihari twabanye nabyo tuzabana nabyo abadashaka ko tuva muri ariya mateka badushyizemo na mbere hose ngo dutere imbere barahari turabazi tubana nabo tubana nabo ariko ibyo tubihanagure vuba vuba na bwangu niyo mpamvu rero kugerageza gufasha ntibikemura ikibazo cyose kugerageza gufasha ibintu byose bigira uburyo gabinyuramo ushaka gushinga idini rijyanye n'ukuntu wowe sinzi ukuntu uteye igitangaza ariko nibyo ushaka gukora ariko kugira ngo ubikore ukwiriye kubanza ukabyemererwa hari ibintu umuntu areba hari n'ababandi bavuze nabwo mbona bifitemo confusion bakandika ngo kuyobora idini cyangwa ngo ugomba kuba ufite diplome cyangwa imeze aba bafite za diplome nabo barimo abakora nk'ibyo ntaho bihuriye na diplome ni imiterere ubwayo ku buryo bwose bw'ikintu uvuga ushaka kubaka niba ari idini ushaka kubaka ibyuzuza bijyanye n'ibyemewe muri sosiyete cyangwa amategeko ayigenga birumvikana ariko kujyaho ubuntu wese ashakiye kandi niba wanabikoraga reka tuvuge iyo wemera rwose uburenganzira bwawe nta n'uwaza kuza kukubaza impamvu wemera cyangwa icyo wemera ariko ibikorwa ibyo ari byo byose byaba bishingiye ku byo wemera cyangwa iki bigira ingaruka ku bandi bantu izo ngaruka iyo atari nziza aho ngaho hari akabazo niyo mpamvu rero ako kabazo gakemurwa n'uko ubanza ukuzuza ibyangombwa bivuga ngo ugiye gukora ibi n'ibi aho kwigisha gusenya kugera gute ibyo ushaka byose ntabwo bishoboka ntabwo twabikwemerera. Ni ushaka no gushinga idini riguha amafaranga, kubera gushaka amafaranga nibyo navugaga mu nteko ubushize. Abantu bazabyiga neza, turebe niba nta yindi denge irimo ukuntu tuyagabana. Ugomba kwishyura, hari amategeko ariho y'ibijyanye n'umutungo winjiza, incomes n'iki. Ubwo abantu bazabisuzuma. Niba ibyo wigisha ari bizima, ibyo wabinyuzemo, ariko ubikoresha ku mutungo wawe bwite ushaka gukira unyuze muri iyo nzira, ibizima twabyihorera, ariko iby'amafaranga nabyo tukabisuzuma tugashaka uko byagenda. Ntabwo kibabaje kindi, ariko ibyo nabyo ni ibintu birebire, sindi bubitindeho. Ibi mureba by'aya madini ameze atyo ari aha, kuri ibintu mubikaragira akenshi yigisha buri kintu cyose, nta kizima, nta kibi, nta bimwe. Njye kubera rwa ruhande rwanjye rwa politiki, kwanza njya mbona byinshi bimwe bituruka hanze. Nakwibuka ko hanze hariyo n'abantu batifuza ko mwebwe Abanyarwanda, Abanyafurika, mwazazamuka mukagera aho bageze, bahora babacomekamo ibyo bintu, kandi bazi ko mubiyoboka vuba na bwangu bazajya bahora babiyo. Nuko mujyaho ndetse babashyiremo n'amacakubiri, muryane, murwane na Leta, murwane hagati yanyu. Nuko ubwo indiyendi kivamo, mwebwe muguma muri babandi, twaza tuvuga ibyo gushima, gushima yabaye gushima Imana. Ariko hari abashaka ko dushima abantu. Buriya hari uko muri ku isi uko isigaye iteye na politiki yayo, hari Imana, hari abantu bamwe bandi bari aha hagati bayegereye bumvikana nayo, hasi hari batwebwe. Hari batwebwe tuzadushimira abo tukazajya kugera ku Mana byatinze. Mbabwira niko bimeze. Aba rero bumva ko bo begereye Imana, tugomba kubanyuramo kugira ngo tugere ku Mana. Bafite inyungu mu gukomeza hariya hasi ngo bariho uguma, bariho ukomeza, ube bajye bakugoboka ubashime, hanyuma ndetse ubanyuremo ubashima kugira ngo ugere ku Mana. Nabishyize mu language ya politiki, kuko nababwiye ko ariho kazi Imana yanshinze. So ibyo mujye mubireba mu ukuboko guturuka ahantu, urabibona mu Rwanda, ukabibona ahandi, abantu bagatwara abantu ku musozi cyangwa mukabande ahantu bakaba amazi iminsi baka erega bagapfa ntabwo muri abiyumva abantu bapfa batwaye ahantu gusa kubera ibyo bintu bimeze bityo bakarinda bapfa benshi bagapfa umunsi umwe bose bagapfa ndibuka kera ahantu twagiye tuba hirya no hino muri twe ahantu hajyaga habaho ibintu nk'ibyo biba muri Afurika nyirango gusa hari igihe kera ndabyibuka indwara ya AIDS ikimara kumenyekana ariko iraho yica abantu abandi bayirwara bagira bate haboneka abantu nk'abo hirya no hino ariko nibuka umwe rwose atwaye abantu ahantu benshi ariko mu bihumbika ababwira ko afite umuti wayo barahurura uzo muti yabahaga igitaka yacukuye umusozi akajya batiyura ibitaka bakakarundaho buri wese bakajya ku murongo bafite ikiyigo buri wese akarya kuri igitaka mbese Imana yamurangiye ahantu hari igitaka gikiza iyo ndwara abantu bajya ku murongo ibihumbi ibyo mvuga bamwe barabizi ni muracyari muri ibyo abantu bazajya baduhamagara badutoza umurongo ejo bundi covid nigaruka baturisha ibitaka baratwikiriza covid fiere ariko biturutse ko uwo muntu afite powers afite ubushobozi yahawe n'umwuka wera koko ndabasabye rero kandi ndabashimiye ko mwanteze amatwi umwanya muremure ariko tujye dushimira dukorera n'ibyo dushimira abo gushimira ubwabyo bifite icyo biduha na busa utashimiye imbaraga washyize mu gukorera ibyo ushimira ahantu bafite powers zo kumva ibibazo ukundi ntazi njyewe bindenze wenda nta hantu bamwe bagenewe kubona ibyo bifuza batabikoreye abandi agomba kunyura mu bandi kugira ngo babigereho ntabwo ari byo rero ibintu tubyoroshye let's keep it simple tubyoroshye ibyo dukwiye dukora turabizi ibyo dukwiye kubahiriza turabizi hanyuma ibisigaye ntawe uzagutangira wishima ushima ushimira n'ibindi warekera aha tukazahura ubutaha nabwo nka tukazagaruka gushimira ibyo twagezeho duhindura ubuzima bw'abanyarwanda n'ubwacu kandi mu buryo bukwiriye tuzi murakoze cyane.